nibyo nibyo ariko umenye yuko muri iki gihe ingorane ziri hose ingona ziri hose ingwano ziri hose wo nagihunga ngo ahunze ngo umutekano muke ivyo nibikibaho kuba hose ari umutekano muke urumva rero kenshi umuntu agenda kubera ubuzima iyo ushise hariyo ugasanga ubuzima ntakigendeka ushobora kubita repri strategi ugataha ugakorera ubuzima ngahanye kandi bigakunda twakunda inyama nyinshi ziragwaza reka
nurabizi abanyagagara abonye abandi makarita navyo bazi ko inyama nyinshi zidaha
abandi barabizi ni kubera batavugwa gusa havugwa ngagara nivyo je gushika uno munsi ndakunda intore
c'est vrai bavuga ngo patience irafite ama limit kandi nk'umwana w'umuntu wo kwihangana mbwa ntiwo kwihangana ubuzima bwose wo kwihangana gushika ryari mu gihe bishitse ugasanga uwo muntu mubana urafise umutima warigishijwe kwihangana kandi urabize ko urugo ruramakora kuwihanganye mugabo ugasanga ni rwa rugo nta mahoro nta munezero ntibigere twenga ubayeho uri kurihangana gusa ubuzima bwose mbega ibyo bintu that umuntu yo kwihangana gushika ryari exactly
kwihangana abapapa twari dukwiye guhagurukira abasore bacu tukabicarika tukababwira neza na neza rimwe kabiri gatatu kugene umuntu ashobora kuramba muri couple gene umuntu ashobora kuramba mu muryango wahora wumva kera hari imvugo wahora bavuga ngo umugore ngo ntagire iwawe urumva umukobwa akiri muhira akiri muto n'abasaza biwe n'ababyeyi n'abandi bose bavuga uzorunga ugaryara urumva iyo imyaka iriko iratera ije imbere baramuterera uzorunga ugaryara imbeho uzogenda ryari nkumva warakuriye ahantu papa yamadiha mama wewe wumva niwubaka ubizogenda gute niwashika mu rwawe bizogenda gute ushobora gukora ikintu ugahanuza uwo mu bana ariko kenshi ntibabahanuza ukaza wumva kubera ngo nagurisha ijya nka ngo ari ikintu ushaka kugura utambajije muwamuzinanye kugira ashike kuri sitade yo kugukubita wowe wakoze iki nawe no kwisuzuma na wewe ni kwisuzuma nawe kugira ashika ahana gukubita eske yagusanze mu gitanda uryamye ashika ashishura
birahari barahari babigira
haba ari impamvu yiberere muze mwigire abasore bawe bakora ngahanye abo nibo ba mbere ntangura kubwira nimuze mupime n'umunsi warimwe iyo niyo ntandaro muri iyi myaka y'umugore akagenda ntagaruke hari n'abagore batagira ikigongwe agiye agenda mwe kwa mwe
kandi apana ngo wamwida kumukubita ingumbo ye kofi muri yega ni ituma atazufasiwe no kukura amazi
hariho na jesite no gushaka kumukubita gusa
no kubivuga gusa
cyangwa kubivuga gusa ukamubura burundu
ntacyo rero bivuze ntugire ngo aje wumbwiye aturatse ikintu kimwe we peace ndabahembwe na mwaramutse kaze mu kiganiro kindi gica kuri Siren Vibes ndamutse abakunzi bacu aho baherereye hose ku isi abari hafi y'Uburundi abari kure y'Uburundi ndavuga mu bihugu birimo abarundi benshi bashobora kuba bakurikirana ibiganiro byacu mwese nezere ko mumeze neza je nitwa Uzira Koze hanyuma nashaka kugusaba umuntu wese ashobora kuba arabyishye n'ubwa mbere ndabizi ko muhari ushobora kuba uhawe link n'umugenzi wawe ushobora kuba uhawe link uyiguye ko gutyo gushya nka kuri YouTube nka mu ma recommendations bagenda ndara baraduha canke ngira ngo ntavyonze ariko abo rya mbere utubonye canke udukurikiranye ukagirwa n'iki kiganiro uzi kudusigira aho ka bona aho ga subscribe hayi ngo ushaka like na ga comment amugabo yemeshe ni washaka kuyiraba ukayikunda uyu munsi rero ngira nakire umutumire ngiye kabiri ace kuri channel yacu n'umwe mu diaspora mu Barundi aba mu mahanga akaba ari umwe mu ba diaspora bake batashe muri Isama kuko aparama ngo hatashe bake ariko yaraje atubwira n'impamvu yaje mu bihe abandi bavuga ngo ntibaje ari benshi hanyuma reka ndamwake tugatuganire ku bintu bitandukanye mugabo ahanini nk'umuntu w'umuvyeyi nk'umuntu adukuriye nk'umuntu ashobora kuba yarabonye byinshi ashaka kuduha impanuro ku bintu tugatarasha muri iyi minsi ariko mayeho dukora kugira ngo tuze twirinde ayo maheur ntituze tugwe muruzi tugwita ikiziba reka ndamwakire rero hama abaramutse asura bibwire nubwo atari gambira ashe kuri Siren Vibes hanyuma tuyage uyu munsi karibu shite
Murakoze cyane Ozi,
Meze neza.
nimeze neza, ndashima Imana.
Cyavena mbere urabereye abantu kuko bara bakina ikiganiro kwimubwire ko aberewe. Je ndakunda abantu baha agaciro ibiganiro byanje. Kameramana amuhere hasi, abereke ikirato yambaye, pantaro, ikoti. Papa.
Ariko bayobozi nawe uraberewe vraiment.
Je ngaho biraha nta birenze nta birenze ariko urabona ko harimwo umunyu n'ibitunguru n'agapiripiri wagerageje vraiment ko guha agaciro kino kiganiro abantu batazakubwira baza kuba
Murakoze.
batubabaje ku mutima
Murakoze.
twibwire tubwire babwire abakunzi bacu amazina yawe tubwire igihugu bamwo yego
Ego, nkuko ubivuze nivyo, ntanguye kuramutsa kandi ndagushimira kubona wantumiye mu kiganiro. Ndamukije n'abariko baradukurikirana ku isi hose, abakunzi bawe, abakunzi b'ibiganiro byawe. Imana ibahezagire cyane kubona muraho mukurikirana ibiganiro vya bica ku muhora Ozi. Rero nkuko aje kubimbaza, nitwa Gilles Nkurunziza Rushasi, nkuko yavuze si ubwa mbere ca kuri iki ibiganiro kuri televiziyo nziza si ubwa mbere. Nkaba ndivukira ngaha i Bujumbura ahitwa mu Ngagara mu quartier ya Kane, abahazi baca bamenya. Nkaba mba mu gihugu cya Denmark, nkaba ndi umuvugabutumwa ku ishingiro ryitwa Zion Temple Denmark.
Imbere yuko uduha impanuro hari ibibazo ngenda kukubaza nka bitatu canke nka bine. Icya mbere nashaka uduhe feedback ya emisiyo ya mbere, mbega ryari irya mbere rizi uciye ku nibaza uciye ku mbuga ngurukanabumenyi Amerika ukora ibiganiro
Oyasi ubwa mbere nk'ibiganiro
hano mu
Selma
Burundi.
ni eha mu
Hano
Burundi
mundi ryari irya mbere, mbega warose feedback zimeze gute nk'umuntu yari amaze imyaka myinshi aba mu mahanga, wararonse abagenzi bawe ba kera bakubonye ahubwo ati yeee twakubonye Jilde canke abantu abari buraya ndazi duha ama feedback ingene vyagenze inyuma y'ikiganiro.
Urakoze cyane, ubaje ikibazo cyiza. Benshi barampamagaye, benshi barambajije, hari no byafashije kubona hariho bagiye hanyuma bakagirirwa ubuntu bakaronka ibyangombwa. Hariya naho bagiye basanga barihenze barataha, bose baranterefonye arambwira yuko ibyo nababwiye n'ukuri arico byabafashije.
Hari haba abantu bamwisutse bari mu Burundi n'abandi bake bari hanze badakunda iyo umudiaspora aje gukora ikiganiro avuga ngo iburango hameze uku nubwo muhamwita muri paradizo washaka gukora ngo mu Burundi bigakunda basho bumenga uri umuntu ari kuragerageza kubahisha canke kubanyegeza iyo chance baba waragize yo kuja mu mahanga no kubayo. Ese ko wararonse amakomenti nkayo onye hari nabonye ku magazusu bagiye barandika mugabo wowe warayaronse wabwira ati reka uko urashaka kutunyegeza ntidushike natwe igi Kanani ngo twige ku vyamwa vy'i Kanani.
Urazira wiki kimwe uzi kubesha ni bibi. Bugiye umuntu aguhanuje akakubaza umugize ukuri kandi kirazira guca intege umuntu, kuko hari abantu usanga bafise iyo dream kuva kera canke bavyifuza kuva kera ariko bakabura rema ingene bashikayo. Ariko uronse uburyo bwo gushikayo ntiho muca intege, uramubwiza ukuri ingene hameze, ingene bimeze,
Amenye ibyo azosanga.
amenye yahagiye ingene hameze. Nivyo ibihugu birarutana, hari ibihugu bikimeze neza, hariho n'ibindi bihugu usanga bigoye kugira uronke ingene ubaho uhaba kubaho hoho umuntu wese arashaka kubaho biroroshe, ariko ingene bakwemerera kugira ubeho. Rero iyo umuntu akubajije uramubwiza ukuri ingene bimeze, aho uzi naho ugeza, hanyuma ntushaka kumubuza, uramureka akaja akirabira. Ashitse akabibona ingene bimeze, niwe adesida ko kugumayo cyangwa gutaha. Hari abagumayo, hariho n'abataha. Rero je icyo nigeze kuvuga, navuze nti ndashima ababona bitameze neza bagataha, hako bobera abamayi bobo hariya. Iyo umuntu abaye mayi bobo hariya anye, nukuri birababaza cyane. Iyo umubonye uzi yuko muva mu gihugu kimwe, birakubabaza cyane.
Barahari ho.
Barabaho, hariho n'abahora batana ku nguvu kubera vyananiranye, kubera bo babonye abantu ze ingeso zabo atari nziza. si mu Burundi gusa n'ibindi bihugu bya Afrika birabaho abantu bakabatana muhira ku nguvu. Rero iyo uwiwanyu mubonye bari kora martete cyangwa bagira umutane ku nguvu birababaza mu mutima w'umuntu. Niyo impamvu ubwira umuntu uti genda ugerageze, ubonye ari sawa ni sawa, Imana ishimwe. Ubonye bidashobotse habaho iminsi yose mu buzima plan B, ushobora kugutaha ukaronka ubuzima bwiza ngaha anye. Usanga hari abantu bafise imyuga myiza atashe agatahana ikintu agakikorera utuntu twiwe akabaho nk'abandi bose. None gahoze mwe ntimubayeho, ntimubayeho nk'abandi bose, ntimurondeza hirya no hino. Abasore bawe beza bari ngaha anye imbere yanje barabayeho neza, mbona babayeho neza. Ego nubwo abantu batavyemera neza
situasiyo muri iminsi yo kwimeza ukuntu arashobora ati tugusavye uhore ubone twego twugurura gusa umuryango urundi hosigara abantu bari umunyu ngira nka bajewe hano.
Ega nivyo ariko umenye yuko muri iki gihe ingorane ziri hose, ingona ziri hose, ingwano ziri hose, wo nagihunga ngwahunze ngo umutekano muke. Ivyo nibikibaho kuba hose ari umutekano muke. Urumva rero kenshi umuntu agenda kubera ubuzima. Iyo ushise hariyo ugasanga ubuzima ntakigendeka, ushobora kubita repri strategi ugataha ugakorera ubuzima ngahanye kandi bigakunda, kandi ndazi ko ari benshi byakunze. Hariho n'abataha bakavuga ati no ndarushe hariyanye agataha. Igihugu cyacu ni cyiza, reka ni cyiza n'ukuri. Selmanu nivyo bavuga babonesha amaso ega bizohera nego bizokwamuka bizohera
abagatembera barigeze kuba mu bihe
barigeze kuba mu bihe bibi kandi bizohera je ndavyizeye gusa ni question mwanya bizohera. Sinzo twize kuvuga nuko nyina ngo ya ngo ni kubera uza ko cugenda uzuko ngo hamara kabiri wo bibona.
Urumva so nazo nyine no kubira abe no kuvyigako hari kindi kinasubwiye ko uri mutoto wa Okafi kandi kuva kera abanyengagara bameze nk'abantu bo kumusaga n'abantu bakundana bari sude abantu bari fier y'ahantu ya quartier ema quartier bavamwo nashaka kandi gitangaje nuko n'ubuvuye burayo ushikira mu gagane kubera iki byo bintu n'ibintu babigishije ko je nakuriye hajya hafi mu kumutakura mugabo hari ukuntu je sais pas hari ukuntu umunyagara ahantu hose aja kuma umunyagara bi ni kine education mu fise hanyuma iyo abantu baca koza vy'intore ngo ntibaginyama ni ukwera mukuraga inyama jide batuyangagara
kandi
nivyo yanyama yakunani
ndibaza hari kera hari ariko na wewe hari kera ubasigaye baginyama ziri ega no kera na kera twarazirya ariko ntazo twakunda. Oya, nazo twakunda. Inyama nyinshi ziragwaza reka.
None bibiza abanyagagara abonye. Abandi ari makarita nazo bazi kunyama nyinshi zidwa.
Abandi barabizi ni kwera batavugwa gusa. Havugwa ngagara. Nivyo je gushika uno munsi ndakunda intore.
C'est vrai. Yego. Sabe no kumbisa ama memes.
Sinzi nk'abandi ko je ndakunda intore vraiment. Je nta kintu shobora kujya kitarimo intore. Ushima.
Hakugira inyama wogi intore.
No prefer intore.
Ari no
nibye. Ege inyama ziragwaza.
Inyama
ziragwaza. Urumva ni irimo byose.
Ubaye turahe n'umunyagaga jana kwijana. Umva waho ndi atavangiye sample
original.
Ego.
Ariko nuko ducokoza. Ni inkuru gusa abantu batera baducokoza.
Kandi haje kubiprova ko hakurya inyama wogi ntore.
Jewe. Apana abandi je ndiko ndivugira singovugira abandi
mu kibana bameze abo muvugana
abandi urumva nta ko ntarabona umusafuri yabo je mbona iwacu iwanje so urumva
ana wowe wazasanga ariko nyine bibemeze
ntawizi vroma ibyo abandi ntawe bimenya umuntu amenye ivyiwe gusa
ego
ndazikunda nivyo
ego watugiye kuri umukozi w'Imana ari umuvuga butumwa nibaza ko umuvuga butumwa ubufisi ntama nyinshi rokanize abantu benshi bahana abantu benshi reka tuduge ku kiyago nwaza cyo uyu munsi twari twifuje ko tuganira kuri education ibaza kubasore cyane ahanini imbere yuko baje kubaka niko no bivuga kora ko mu minsi surtout no muri iyi minsi ama divorce menshi harabatinya kurongorwa cyangwa kurongora kora ko bavuga ati Jesse nshaka ku defense 10 million 12 million 30 million 40 kuri mariage zomara umwaka izo mara 2 ans je préfère kubiheba cyangwa inkingo menyera tukatwa pembeni mugabe byo kwiyangaje ndabireke abana nabo ugasanga nubwo yangajije aguma hari ngwa mutima wuko ejo bizosambuka twarabiganira ko kenshi turaganiriza aho byashikiye mugabo twifuje ko hamwe na wewe ahanini twoganira kuri kubiyagongera ngo byo habwa abasore ngira ngo imbere yuko bubaka kugira ngo ntibabwe muri aya mahaka nibaza ko ari ibintu kuko ni sujet nawe wampropoje nibaza ko ari ikintu kikuri ku mutima ushaka kuganiriza abasore mugabo nashaka kubanza kukubaza icyambere ikibazo cya mbere ni kubera iki kubera iki wumva ushaka kuganiriza abasore kubera iki wumva ushaka gutanga izo mpano cyangwa kuko wumva umenga woba kanuza amaso ati gutya mubikoze uko niho byogenda neza mubikoze uko byo ndazi
urazi gauzi kenshi wakurikirana ibiganiro uhora ubwira ngo ahandimo ndabikurikirana cyane kenshi mukunda kuvuga abakobwa cyangwa abagore ariko mukibagira ariko mukibagira yuko n'abasore cyangwa abahungu cyangwa abagabo nabo imwe rimusanga bifise mu ruhara ndi kuvuga ivyubu ivyubu kenshi ingo nyinshi zicwa no kwihuta kwihuta ariko kuri kote muhungu cyangwa kuri kote mukobwa ugasanga ndagiye numva kenshi hari ibiharuro abakobwa bakora kugira ngo bemere kurongora kandi ivyo n'ibisanzwe normal ugasanga n'umuhungu nawe imbere yuko arongora atangura kwipanga kuraba ingene ameze ingene amerewe n'iki ariko ari gusanga bihuta ugasanga nta mwanya baronse wo kwiga umwe yiga undi undi yiga undi kuko ujya couple kugirirambe kugirirambe n'amabanga atari menshi noya kubwira menshi ariko ndera kubwira imwe gusa nibanga ryo kwihangana nta kindi urumva bon nka jewe ndinje muri 30 urumva yego mukwindwi tariki zibiri nakwije 30 ni ukwezi guheze urumva si ukuvuga yuko byose byera oya ariko nuko muri iyo myaka yose hari ukwihangana dikote iwanje dikote imufasha wanje urumva ugasanga rero ko kwihangana rero kuratuma n'iminsi yigera imbere kuko twahuye dukuze umwe wese azana nuze komportema ye unze azana iwiwe mukazihuza siko rero n'ikindi rero n'ibindi bibangajya kabiri uguhana umwanya ko hanyuma umuntu baramenyana gusa haba ari muri izi rezo sosiyo mu mezi atatu mu mezi abiri ngaho wagiye bagize mariage ntibaronke n'umwanya wo kwiga umwe yiga undi hariho n'ababana n'ababana canke hariho ababaho ariko bakundana nk'abagenzi mu nyuma bigaca bivamwo kubana no kuri minimum je notanga nti nkiyazo si mwa inane ushaka kuba muri kumwigana umwe kari gundi n'ahandi ivyo kwihuta no kuri namwe maze amezi atatu amezi ane ngo byarasambose kandi rero ugasanga bitanga n'akarorero kabi ku bandi batarabijamwo bikabatera ubwoba bavuga ati naka byaranse nanje no bijamwo bikankanaho utangura guharura ibintu ushobora kuba warataye ugasanga rewe guteye ubwoba urabihagarisa urivuyemo nico gituma usanga abasore benshi batiyangaje mu ntuze mu vyukubaka kwereka ubwoba n'ubwoba burimo bwa kazoza ariko muhanya umwanya mukamenyana ukabuzi ibana uza kundi ibi yankibi jida kundi ibi yankibi ibyo yanka ukagerageza ingene ushaka kuvyihanganiramo ibyo akunda mukabijyanamo mwese nuko nibanga nta bintu byinshi nta izi ngo zose ubona zirambye ntacyo barusha abandi nibanga gusa byo kwihangana
bavuga ngo patience irafite ama limit kandi nk'umwana w'umuntu wo kwihangana mbwa ntiwo kwihangana ubuzima bwose wo kwihangana gushika ryari mu gihe bishitse ugasanga uwo muntu mubana urafise umutima warigishijwe kwihangana kandi urabizi ko urugo ruramakora kuwihanganye mugabo ugasanga ni rwa rugo nta mahoro nta munezero ntibigere utwenga ubaye uri kurihangana gusa ubuzima bwose mbega ibyo bintu That's umuntu yo kwihangana gushika ryari exactly.
Kwihangana je navuze kwihangana muri couple muri kumwe. Hari ukwihangana muri kumwe, hari ukwihangana mutarabana. Mumaze kubana naho n'ukuri hari ibintu byinshi byo kurengera. Mumaze kubana mukinjirana mu nzu. Reka ndaguhe inkuru. Hari umwana w'umukobwa twize kuganira, umwana w'umukobwa ari mu ishengero iwacu. Ukunyere tuba turaganira nawe, ndamubwira ibyo kurindira, kurindira ukabanza ukamenya uwo musore sike ni gute gutyo. Arambwira we anyita tonto. Amatonto muri ibi bihe ibyo ntibikibaho, tumenyanira indani. Araza ndamukunza akankunda tukagenda ari ukwezi kumwe n'amezi abiri tukamenyerera indani. Ndambwe naho rero iyo ndani nta mezi ane muzomarana, kuko uzosanga hari ibintu utazi kuri we nawe asanga hari ibintu atazi kuri wewe. Usange amezi abiri, amezi atatu tuce dutangura kuza tuzaza kubanguranya duhanura, umva muzoba muko muduha akandi kazi. Ariko muba mukundanye nk'abagenzi, urumva birabaho. Bano bakunda nk'abagenzi hakagira igihe mukubaka, ariko kapana kwihuta. Ujya kwihuta nibyo bibi cyane.
Ndavyumva. None ni ikihe kintu rero ushaka kuganiriza abasore exactement?
Bon, sha abasore
kora kuri umva wavuze ngo kenshi turifukaza gusa twifukaza ku bakobwa, uzogira uko uzobigira uko. That's abahungu nabo ni ibihe bintu wumva umengo bara nubwo ko ari kurenganywa kora kuba batabwirwa bari bakwiye kubibwirwa nk'uko bakobwa babwirwa ibyo babwirwa.
Ni ukuri abasore barabarenganya cyane. Bazi igituma babarenganya kubera ni gake si bose. Ni gake uzosanga hari umusore abapapa bicaritse hamwe bakamubwira ikibi ni cyiza iyo agira atangure kubakubwiwe. Muraza abakobwa barabicarika bayinasenge bagenzi bande bakamuhanura, ari genda bamubwira na surprise bakamuhanura bakamwicarika bakamubwira voilà bikora uku bikoko uku bikoko uku umugabo nuku. Ntibigera bamubwira ibintu byose ukamenya ngo bariko baramudikta bamwemeza ngo bikoko uku. Hagiye usanga anabarusha experience akuguma gusagira umutwe gucyanye no kuvyumva atavyumva canke akavyumva. Ariko sindabona ahantu bicari ku musore birabaho, ariko bavita ngo guhamba ubusore. Aho naho abahuye nande n'abagenzi biwe naco bamurusha. Yarakwiye ku abapapa twari dukwiye guhagurukira abasore bacu tukabicarika tukababwira neza na neza rimwe kabiri gatatu ukugene umuntu ashobora kuramba muri couple, ngene umuntu ashobora kuramba mu muryango, ngene wubatse urambana n'uwo mwubakanye. Ariko babipomera ku bakobwa gusa. Ariko abasore ntacyo bababwira. Ugasanga rero umusore ntacyo bamubwiye, yarakuze abona sakubita nyina, batamubwiye ko gukubita umugore kizira. Niyo wakugwiwe azogira tandasi yo kubita umugore oro kubita umugore ubu ntibikibaho. Byari bya kera. Kera byarabaho. Uri kubera gusaba abamama ba kera bari bazi ingene baca babipfukapfuka. Ariko abana barabimenya yuko hajya hirya biriko birasha. Bagaca basohoka. Nubwo wabigira bayikora binyegeje. Ntibagira imbere y'abana. Ariko ubunye abasore b'ubu iwacu yagiye atiteguye neza agira tandasi y'ukubita akamukubitira n'ahantu hanze cyangwa muri resitora cyangwa mu kabari keke babo basohokanye gutyo. Ibyo byose ni ibintu abasore bacu bajya kubaka batazi yuko hari kizira viza n'ibi, ibizira n'ibi, ibibi n'ibi. Urazi abasore bacu ingene bameze. Nduguha akarorero. Ona egre sinzi bayita inkona ya ndibaze. Iyo igira itamagi ku musozi hejuru ni itamagi yayo. Hanyuma iyo ivyana vyavutse ibimenya gute ko rekara kura iza ibiza n'ivyo kujya bikagira tendance y'ukuguruka nubwo biba biri indani muri rya nuze yayo muri rya nzu yayo bikagira tendance y'ukuguruka cyo bati uyagira kure uyareka arakura icyakora ni iki irafata umwana wayo ikaduga mu kirere hejuru hejuru hariya ikarekura ikarekura umwana akamanuka agerageza nawe kugira ntagwe hasi ariko nacyo kiba kiri hejuru ya kimuraba kibonye bimunaniye kugera yidebrue kikamufata kikamusubizayo kabiri ubugira gatatu kikarekura umwana aca yidebrue ngene amenya kuguruka n'amababa agakomera rero natwebwe turavyara abana b'abasore bacu tukarekura tugaterera ngaho umwana w'umusore akaba yidebrue yayimenya ingene zo akabiganira n'abagenzi babo ingene bubaka ingene twebwe nitubafata ngo tubashire hamwe ngo tubabwire turarekura tu turarekura umusore akigira uzugira market ahantu hose abasore uzuganira z'abasore kenshi babaza uti eske aba onkle baba bakubwira ibi cyangwa papa akubwira ibi by'ukubaka nta kimwe babwira bibigo wakobwa gusa
uhagaze kuri icyo nibaza ko icyo ni kuba ku bana bose natwe abavyi b'abarundi badafise batafisiyo iyo education kuganiriza abana babo
b'abahungu
kwa pakora abahungu bonyine ko n'abakobwa nabo nyine usanga nabo nyine ari baki baganiriza n'abavyeyi babo ni bimwe nakubwira usanga ni bimwe nyine wavuga bya bridesh aho usanga abi swat yabikuye ku irigara yabikuye mu bagenzi biwe yabikuye kuri internet mugabo ugasanga n'ivyo bintu byo kubaka abibwiye nyine muri bridesh akora ko ari umugenzo wo kubikora umukobwa agira yubaka cyangwa agira image babigize umugenzo mugasi nibaza ko n'umuntu n'abakobwa baronka iyo chance yo kuganzwa n'abavyeyi mu Burundi sio
none abahungu bo ko atabibagirira basi
bride
ndee ko atagirira abahungu ko atagirira abahungu nabo basi haza abantu bakuze nabo babicarike babicarike bababwire ingene bimeze ingene uko nyene baragira abakobwa kuko urumva bagiye kubaka umukobwa niwe acakurikirana ivyo bamubwiye umuhungu naco baba bamubwiye we yizira gucyo ugasanga afise amatendance ivyo yabonye wa
umukobwa wansi bavuga kenshi ko ari umukobwa yasambuye
reka ubu ndakubeshe
niho kenshi bavuga
n'imisore hari ibifise abafise mu ruhara hari abafise mu ruhara nibaze bate ishavu ku bakobwa gusa cyane ku bagore cyane n'abakobwa n'abasore
bwo warahanuwe barakubwiye ko ariko zubakwa wari sanse kwihangana nko kora bivuga mu ntango wari kuma yubake nanje harabavyi na mama bacha kubwira ati nanje uratse so waya nkubita ubona narasambuye na wowe gumayo ntacu zoba nanje ntacu nabaye ugasanga kubera ko umukobwa nubwo yahanuwe kuba kukonye niko zuba kwa ni yavuga zijuhije zacha wunama urabe hasi ntumwishure urabibona ko kizige amahano nyene babahangira mu bride shower antuzaje ntibazi bazinkibazo bakoze ntazoshaka ndabyisabi
umve rero izo mpano uri kuravuga raba ibihe tugezemo
urumva iyo umukobwa atabikurikije uko onye nkuko wayimubwiye bashavuga ko arabayasambuye urugo
oya
kora kurumva ni kenshi umugore ni wagenda iyo byanze ndabeshe
ni kenshi ega
ni burangira ntabagabo bari bugenda kora ko bavuga ati ngahara amata yakavugira umugore ugasanga umugabo ni wasohotse mbwa kenshi ino usanga umugore ari we byanze ari we yumutse
ega none urumva arega urazi gituma gahuzi usanga ibintu byose ngahe iwacu bashaka kubita ku bakobwa cyangwa abagore sinzi ko hari wahora wumva kera hari imvugo wahora bavuga ngo umugore ngo nagire iwawe urumva umukobwa akiri muhira akiri muto n'abasaza biwe n'abavyeyi n'abandi bose bavuga uzorongorwa ryari urumva iyo imyaka iriko iratera ije imbere baramuterera uzorongorwa ryari mbeho uzogenda ryari yarongorwa yagira amahigo akarongorwa akagenda ashitse hariya akagira ibibazo n'umugabo umugabo acamubwira ati ji wasubira iwanyu urumva wasubira iwanyu naho ugasanga abasaza bawe na papa wawe na bose ngo uje gukora iki ngaha urumva ugasanga ubaye nka wa mupira wa tenisi urabona umupira wa tenisi kina abantu babiri nta n'umwe ashaka kugumana umupira umwe wese aguma atera hariya ujya nawe atera hariya ubundi ngo nawe ugarukane gutyo umukobwa aguma nicyo gituma rero kenshi iwacu kenshi bata umwikomo ku bakobwa
cyangwa uko bimeze kose gumayo
wubake gumayo wubake ubundi nawe ngo wananiye genda urumva n'abana ngo nabo nashaka utware genda washika hariya anye ngo uje gukora iki n'ibyo byana ngo subira hariya ugasanga umugore nabi nicyo bituma iburaya rero icyo kibazo bagikemuye iburaya baravuga ati abagore ego ni intege nke bafise no umugore ntashaka kuyerera gutyo baca ngo ati ahubwo umugabo we yerera wewe genda wewe urakomeye urashaka kuryama no mu kantu ahari hose ariko umugore n'abana turabaproteja ni waguma mu nzu nubwo inzu wowe warayiguze wewe uri umugabo urayibasigamo
abagabo n'abaca baba home and stress
urumva rero urumva rero iburaya rero icyo baragikemuye
yego nibaza ko watubwira ibintu nyamukuru ngira ngo bituma ngira ngo abahungu bashaka kwitwara nabi mu ngo baba bagiyemo apa hari uko bashobora kuba bataraganirijwe mugabo nk'abasore nahe makosa ushobora kuba waramenye cyangwa uzi ushobora kuba mubo muganira bakora atuma nabo bagore ngira ngo baruhe imitima bigati babomoka
egasi bose iyo
turi kuvuga abonye abo bake bibihera ugasanga biranse nuko bubaka ari bo bivuye
burya
hari imana iheza kugira ugasanga n'ubutaganirijwe imana yonyine
irakwigishije
urakurana iyo ndero ufite ama valeur yo kubaha abantu kubaha umugore kubaha umuntu yakubyariye kubaha umuntu mubana mu nzu mbwa hari uwundi avuga ati se wowe wabite byawe
urumva si bose ariko kenshi basore benshi bivana na education ronse bivana n'uburere waronse nkumva warakuriye ahantu papa yamadiha mama wewe wumva niwubaka bizogenda gute niwashika mu rwawe bizogenda gute hari ibintu uzovuga uti ati ni droit zanje zo kubita umugore kandi kizira ivyo vyari vya kera uno munsi nta muntu akubita umugore uno munsi nta muntu murumvikana urumva rero kenshi twicwa no kudashaka kumvikana n'utubana kumva ivya imigambi yawe uyikora nk'uko uyishaka nije ndumugabo ngaha ndekora nk'uko ndayishaka ufite bamwita umufasha gute n'umufasha kandi n'umuhanuzi ushobora gukora ikintu ugahanuza uwo mubana ariko kenshi ntibabahanuza ukazawumva ngo nagurisha ijya nka ngo ari ikintu ushaka kugura utambajije urumva ibyo nabo muri interiyeri aha mu mujyi nawe ugasanga ari ibyo musangiye yabigurishije utabizi urumva nk'imodoka yayiriye utabizi cyangwa inzu yayitanze ahantu ingwate ahantu utabizi ukazumva biramunaniye kwishyura ejo baraje barabasohora mwese kutambwiye kandi rero akantu abakobwa bakunda gushyira kutambwiye sheri yaciye bugufi cyane ariko ugasanga igangi urumva ngo ibyo biragusha aho rero kenshi hakunda kuva ingorane ugasanga umukobwa cyangwa umugore ararushe yihanganye nk'uko wabivuze ariko hari igihe yari etapa bavuze ati ebana turose turo aho nyaragenda vure mukamubura
ese nk'umukozi w'imana nk'umuvugabutumwa ure wohanura umukobwa kuva mu rugo mu gihe byasa cyangwa uri muri ba bandi bavuga tubiriza imana ntiyemera divorce gumayo umusengere imana izo muhindura
biravana bose nibyo imana nikunda divorce kandi kirazira noneho ariko hariho ka exceptionnel hariho ka n'ukuri bishobora kunanira umugore kwihangana kandi ugasanga ari proteje mu nzira zose none hariho ubwira ushobora kuza umugore akagenda nk'umupasiteri we akamubwira uzi ko abapasiteri bahura n'ibibazo byinshi akamuhanura fiance bikanka ni ukuri urashobora kuvuga uti biranse ukagenda ariko urashobora kumuha chance ega rero abagabo bahinduka wari ubizi akaraba akabona uragiye n'abana asigaye wenyine akabona ubuzima si n'ubushobora akagusaba chance ya kabiri nawe uyimuhaye mukaca mubana mirere na mirere agatekereza ega ujye umuntu atarashika mu kintu utarinjira mu kintu guhoze unyoze y'ikirenge umenya ko ari kibi umenya ko ari kibi ari uko wize kukijyamo rero ni ukuri byananiranye cyane nakubwira nti banza ufate pause hanyuma uzomuhe chance ya kabiri urabe kuko hajya anye umuntu yamenyereye kubana n'undi mu nzu iyo yibana hajya nikora batavuga barasanzara iyo muhaye chance yindi ukabona kabisa ivyo wamwagiriza byahindutse canke yabihevye n'ukuri mudasubira mugatangura a zero kandi mugakomezanya urugendo bya
kuri wowe umugore ntiyo kwiprecipita gusaba divorce kubera ko umugabo amukubita kubera ko umugabo amutuka kubera ko umugabo amaltreta amwicisha inzara hari n'abakozi twafise inda niba tumaze kuvuza umuvuga asanga umuntu ufise inda yiwiwe mugabo nta kigongwa kumvira zo gutuka azo gutuntuza umutima zo gukubita kandi nyine umuvuga ati je kuri uyu muntu biranse kutugumana kuri wowe muhanura ko yobanza akamubisa gatoye hanyuma akabanza akabaho mu buzima ari nyakamwe atamuntu bari kumwe mu nzu kugira ngo arabe kwa muntu ahinduka
ibyo byo mpere aho utanguriye gukubitaho je sindavyemera
ni hanyuma niko sa ryanyuma ni rinyeruje
gukubitaho ho aho onye vraiment jewe aho onye nduhuza urazi impamvu
ugari gimo hakubita umuntu atari ngeso shwatse byagushikiye watwaye nishavu waramukubise mpagahande handi gindi kindi gihe hari ngeso umva ko ushaka kwimara ishavu cyo simbira ku mugoro ugahondagura
ah ivyo vyo nabagore hari abahondagura abagabo ivyo vyo vyo si bwo giye guhondagura sanga kurusha nguvuna ro ariko gukubita cyane kugwana cyane kugwana ari umugabo akubise umugabo ari umugabo akubita umugore deja ijeje kuri je kirazira vraiment kuko urumva so ntigeza gukubita nyoko ntigeza gukubita umuntu muwe mukuze agukubita gushaka kwiki urumva so ugasanga rero gukubita umuntu vraiment ivyo onye ni
amuvi imbere yiruka
ni ruhuka ukabona akudize rimwe kabiri ebara mubisuje ku ruhande uranze urindire iyo ngese abanza yihebe
hari habacha babwa ngo yashangura ngo nugwishe ndaye nanyo inzoga wari naburewe no kwije bya ibintu nari gukora kandi urumva abagore dufite imitima yoroshe ucumbuga ati kuri muno mugabo wanje je ndakunda mukunda ko ari yansabye ikigongo vyaheze ivyo birabaye ni rimwe ejo arasuye kandi aragukubise kandi aciye kubwira kandi ngo naye nanyo ye naye naburewe naragize nte canke ko kazi banjwani yenza gutashavuga kuri wewe est-ce que bibaye nkuko onye muri agasaba kigongo urabizi ko ntafite ngira ngo ntafite ngese zo ntari bihetare mugabo yagukubise agusigura ko yari yaburewe wo wavuze ko gukubita ari rinye huje umuntu niho muhanura ko nkuko wabari
urumva gukubita biravana hari umuntu ashaka gukubita kubera ingeso yiwe kugwana ubonye urumva yuko ari ingeso yiwe kugira umuhanure bizofata igihe ashaka no kunabiheba ega rero abantu kera basanga bagwana ariko babihevye kubera iki bara umuntu mubana muwamuzinanye kugira ashike kuri stade yo kugukubita wowe wakoze iki nawe no kwisuzuma na wewe no kwisuzuma na wewe kugira ashika ahana gukubita eske yagusanze mu gitandu uryamye ashika shishura
birahari babigira
haba ari impamvu no kwisuzuma na wewe bewoze kugira nkubitwe ni kuki mutihana kanya ko kwiyumvira igituma yarinze afata yarinze ashavura gushika hiyo kuko nta muntu ashaka gukubita muri ko muratwenga agukubita yashavuye ne yashavujwe ni iki
ego mugabo nibaza nimba maze kumva ko bintu ntaheza abagore bakubitwa si bose bakubitwa ko bari mu makosa ahubwo hari abakubitwa kubera ko uwo mugabo wiwe afite isingi yo kugwana kandi yumva nkuko yavuze kare yumva yakubita umugore n'ibintu bisanzwe yumva mega si ibintu mapapa yarakubita mama kandi ntibavanye mama yabanzangije yubaka nanje umugore wanje niyavuga anje nk'ikofi ndamuhikofi niya teke ingya ntashaka hari abagabo bakubita abagore kubera ko yatetse ingya adashaka kandi ugasanga ntiyasize rasi mugabo ukora akazi umugore we n'umupamba nanjye yagiye gucuruza agataro muri vire itomati hanyuma atahanye ibijumbu cyangwa atahanye umuceri inusu umugore umugabo ati jena je untekeye ibiharage antu twamaze kuvyumva untekeye ibihaga untekeye ibihaga ya duhaje kubita amakofi kora kumva umugore hari igihe yavuga ati none jewe ntiyampaye rasiyo nta rasiyo yampaye nagiye gupambana ndikundarondera abana rasiyo ndikundaronderera canke nije nigurira impuzu for example nta kintu kimwe afasha hanyuma araje kumbaza ngo kutatetse inyama ugasanga umugore twawe n'ishava cyambwiye ati none wowe hari rasi wasize hadige jambo kubagaburira babaze nubwo atarasi bayasize bya fre umenga mukoze amukoze ahantu ababaze mugabo gacyaduka kubita umugore bega aho umugore afisemwe amakosa
ega bivana n'igene muhora mwishurana ariko ukuntu ushobora kumwishura uno munsi wabona biraduze n'abantu naba damuhora wumva yabonye umugabo yashavuye agira mu kubita bari ahunga gahunga kiruka ibyo byose ntamukurikira ngo mukurikire nawe urahunga iyo ubonye ajira gukubita urahunga ukagaruka ishavu ryagabanutse anazo bakigukubise ega hariho n'abakobwa hariho n'abakobwa sha nk'abagore babinyenda mvana gukubitwa urumva nko deja approves umugabo akaguma hagaze ngaho ararijya ariko fara rijya vraiment
Bira justifia ku mugabo gukubita umugore
wiye oya nukuri nta justification irimo nikora gusisha vuje umuntu canke ingeso z'umuntu sino sivyiza namakosa vraiment namakosa ivyo twavyumva kera ariko ubu kinje na cubu
biracahari cyane gose
nibake
cyane biracahari
nibake urazi impamvu wewe uri umugore urashaka kumenya igishavuze umugabo wawe ukevita kumushavuza birashoboka urumva hari n'abandi bagore bakunda amakofi
Yeah,
nkumbuye igitenge reka nkubitejezo ngurira igitenge birabaho ivyonye aho hakujya mu babanyi muri Kongo birabaho umugabo akubise umugore buke gusaba ikigongwe azana igitenge gishaje waximpya akazana aho nya basavye ikigongwe hariho urumva rero ashaka guprovoka aho batereka reka ico gitinda kigeje nzoro nkitwembe gishaje ivyo birabaho ariko muri iki gihe muri iki kinjana ngurukura kubita umugore oya nukuri nawe akora twumviriza ndabinginze yiberere muze mwigire abasore bawe bakora ngahanye abo nibo ba mbere ntangura kubwira nimuze mupime n'umunsi bari iyo niyo ntandaro muri iyi myaka y'umugore akagenda ntagaruke hari n'abagore batagira ikigongwe agiye agenda muwe kwa muwe
kandi apana ngo wamuda kumukubitinga uwo muwe kofi muwe yagenda yituma atazufasiwe no kukura amazi
hari na geste no gushaka kumukubita gusa
no kubivuga
gusa cyangwa kubivuga gusa ukamubura burundu
oya nta cyo kero bivuze ntugire ngo aje umbwiye atratse ikintu kimwe we peace ego kora nibaze ko harimo na manque de respect
ego ego
kumugabo akubita umugore kurumva ntuwa muha agaciro nka ku office
ego
kuko urumva mu rugo maje mdikyo mu rugo ni babiri kandi urumva bavuga nibaze ko ukukeneye uko ubukeneye ko umugore afata nandi ukukeneye uko kumufata urinzi umwe aho kumukabuta ukamukubita wamugize inka wamugize umuntu ego hanyuma sinzi ko hari uretse gukubita umugore uretse ku kwitondera kubana kubakana ngira ngo kura umufasha sinzi mba hari ibindi bintu biri specific ushobora kuba waregera experience yawe y'urugo uvuga ati je wino bintu na mayero ngira ngo nakoze kura ko ntaganirinjwe hanyuma no ya partage ngira ngo nabandi bashobore kwirinda ivyo bintu ko ara c'est vrai uri mu rugo mugabo uri hari ivyo ushobora kuba wihanganira mugabo maybe iyo uza kuba warabiganirije ati bino bintu meze ukaba ukunye ukuntu bibamwo kora kuba biganirije nko kora kongira ngo wabibwiye n'abantu bakuruta
urumva ikintu usanga cyarantabaje we ego natanguye guhinduka neza ndose gakiza sino kera byari ibintu ushobora gukora utazi ko ari amakosa ushobora gukora utazi yuko bishobora kubabaza mugenzi wawe ushobora gukora utazi yuko uri kuri kwegera ingorane nk'ibyo byo kuja mukabarwa taha utevye nk'ibindi byakaboregwe by'ikinywa inzoga nyinshi bya gutyo ivyo onye navyo birafise intambamye yuko ushobora kubangamira uwo mubana ariko
par contre n'ibintu abagabo bafata nk'ibintu bisanzwe
oya si ibintu bisanzwe
mukabara ni ibintu biri normal mugabo arasohoka mugabo araja kuganira n'abandi bagabo bagenzi biwe
ego nivyo ariko ushobora gutaha kare none ntabantu baraje mukabare ugashanga sambiri z'ijoro batashe barabaho nundi usanga yitahira saa saba z'ijoro saa munane kandi aho rero ntububangamiye uwo mubana ububangamiye n'amagara yawe kuko buca mu gitondo ushaka ruja ku kazi urumva uwaryamye amasada akwiye urumva ivyo vyose n'ibintu usanga bibangamira ubana bikabangana n'amagara yawe ariko rero maze kuja hariya hanze nkakira kiza ngatangura gukorera imana aciye mbona ibintu neza rero uko bimeze yuko hari ibintu gutaha kare kuganira kubana nabo mu nzu yawe birafasha biratuma igihe mukorana urugendo neza mwatarusha uwundi kuvugana ukuri ukabwira mugenzi wawe ukuri ari hano watevye ukamutelefona ukamubwira ndateba nari ngaha ivyo communication ivyo biratuma n'ukuri kuko urozi n'ikindi kintu usanga kibangamira cyane imiryango no kubeshana kubesha gusanga umuntu agutelefonye ngo ni gaha atari hari atari yari arahandi ariko abazungu baravyoheje hari n'amavideo urashaka kumurukira video abo turi kumwe nabahondi ugasanga nawe ahari nubwo we afite icyizere gike umwe wese aravuze ati hajya hanya ari ni heza si nkonda n'abantu uvuga ngo yaraha canke yara mu kabare canke aho uri hose ariko ugataha kare ashaka kuba hariya ariko urumva ikiganiro bati ugende kubera yibereye hariya hanye hariya nta ibintu bya sosiyare nta byazi ariko ndabizi naho mba ni ngaha hanye ndataha nibyo ariko mba ni muri vakansi usanga hari abantu mushaka kubonana mushaka kuganira mukaja ahantu mukaganira ugasanga utaha utevye ariko mu bisanzwe Joseph singeso gutaha ntibye
niyo mugomba amaze gukizwa
urabyumva nawe
yesu
arahindura yesu ni mwiza arahindura
cyane
urumva nawe
bon jamalese nibaze ko abahungu basigarana nibaze bisa mu kiganza bo cyambere nuko ni uguhitamo bitonze uwo babana ko badefa hari igihe abahungu afa kubona ko yakiriye acikinye 30 ans yaronse inoti hasigaye kora nk'umuntu wagira mariyaje
bagahana umwanya
agashaka kubanza wowe rero tugira mariyaje tugire mariyaje
tugende mukaba muragiye
bagaje bagira mariyaje mugabo ugasanga si ibintu si umuntu babanje yabanje ndabwo wewe bwiye kwitondera ngo abanze amwige mbere n'uko yuko namubaza ko ushobora kuba ufatanya urwo rugendo niba narufatanya abanze amwige amumenye umukobwa amwige amumenye kugira ngo umenye si ibi nzovu byihangane ari ibi nzovu byihangane ubonye ibintu atazokwihangane uko burava hakiri kare mbere yo kubanza gushikayo hamisha kabiri nuko ababyeyi soso bapfa bakwiye kuganiriza abahungu babo kubera ko urugo nubwo babiri nubwo bakabagore gusa kugira ngo abagore babo nyine bahanurwe cyangwa batekeregwa impanuro urumva umugore atekerewe impanuro umugabo ntazitekeregwe bizobomana n'ubundi kuri yanyu yarize urya ntigishijwe cya bingorane
kandi bafatanyije urugendo
yego harimo ikindi no kwihangana hari ikindi wavuze niba nibagiye
no kwihangana vuramo kwihangana birafasha vuramo
kwihangana nk'abagabo ukunda abagore babo kuriha gutaha mu ijoro kuriha kurara mu bubare
gutaha waburewe
gasuki gukubita umugore kandi kiraza gukubita umugore
usanga hari ibintu bimwe bimwe utagishoboye kubera kaburegwe ibyo nabyo bironona cyane bironona cyane urumva kaburegwe hari ibintu byinshi bikunanira sinzi uwavuze ati akenshi burawuca atacyo nimariye urumva kubera kaburegwe kuziraramo kandi benshi abasore b'iki gihe banywa inzoga nyinshi hakiri kare bakiri bato
zikaca zibonana
hakiri kare urumva niyo porobleme
hari umugore agumutse umugore wanjye ni isheshe ngo ni isuku
ngo amakosa afise umugore byose bita ku bagore ariko n'aba basore bacu nabo baze bararaba neza kuko urazi gahozi umwansi ni umwe umwansi w'abamaranye 30 umwansi w'abamaranye 50 umwansi wamaranye ukwezi cyangwa amezi abiri ni umwe nta wundi mu itanguriro nta wundi urumva rero mu kumugwanya ni ukumugwaniriza hamwe mwese ari umugore ari umugabo mukamugwaniriza hamwe mwese kuko abanka mwese nashaka ko mubana
umva ifoko rero byegereza imana ahubwo icyo kintu sinzi ngira wakivuze umuntu normal abakozi banyu bahera ko badahoza kubabwira ati umviriza ifoko ko Kristo aba the center Jesus Christ has to be the center of your fire.
Watwese abo ababimaze ababifise umwe burambe nabagitangura numwe aba umwasisi babiri urumva sadire naho nyine kuraba neza kuraba neza kuraba neza kuko
hari kintu nagira ndakubaza est ce que c'est bien important ko umuntu ndiye ma religion pardon sorry bien important ko umuntu agira mahaje n'umuntu basangiye kwizera niko nabivuga
nibyo bavyiza kurusha byo bavyiza kurusha kuko aho onye umamusangiye byose uje umusangiye kwizera umamusangiye byinshi umusangiye byose ariko urumva hari giye mu mudasangiye kwizera yaza afite kwizera kwinshi nawe bo tuvuge atarakira Kristo ugasanga mwa mamuri ko murabomana hari ibintu mudahuza hari ibintu mutumvikana hari ibintu mwaba muri kumurashwaniramo ariko muhuza kwizera n'ukuri ukwizera ni centre byinshi murabihuza kandi hagiye muhuza murajana murajana bien ko nta uraba ku ruhande nta uraba hiye nta uraba mugenda mu rugendo rumwe nkuko Kristo yifuriza ingo kurambana
yego bon jambize nizere ko abasore surtout abasore bacu n'umusenga nakore kiganiye nizere ko hari byo bize Jude yarabiyumviriye ko mama ngo twe nkuntu tubaha ijambo ntitubavugira ntitugira nti ati rero n'umunsi nje kubwira abasore ego sinzi ko hari ikintu no ikimesaje ngira uha abantu mukurangiza mu gusezera mu kino kiganiye ntugende uyitwaye ko ashaka kukuronka kukuronje kugira ngo turonke ubunye na amazi menshi
urakoze nkuko bivuze tubitangura nshaka mbwire abasore bacu mbere yo kubaka muzore mufata umwanya nabumbwira mwubakane umwige umenye ibyo akunda umenye ibyo yanka kugira nawe uzuronka amahoro mu rugo rwawe kuko kenshi usanga ingo zisambugwa bakabishira ku bagore ariko n'abasore bacu rimwe bafise mu ruhara kindi nacyo nshaka guhanura abapapa bafise abana bagira bubake muzore mwigira abana banyu b'abasore mubaganirize burya umupapa nta myaka ashaka kuvuga ngo ntiyoganize umusore wiwe mubagira abagenzi muvugane mubabwire amabanga menshi bashaka gukoresha kugira barambane n'ababo nk'uko mwe mwarambanye n'abanyu Imana ibayizigire cyane nkabasubiye
kudupartaje impamvu mwe mwarambanye
babwire gituma bababwira amabanga yose kugira namwe ibyo byiza murabikeneye
yego
ubwo buryohe murabukeneye kuko hajya nta kintu cyiza nko kurambana n'uwo wakunze
Biraryoshe cyane Jeze reka tugushimire
nanjye ndabashimiye
tugura kwifuriza urugendo rwiza niwasubira inyuma uzushika amahoro usanga umuryango ukimeze neza turamukirize abwira ati abantu bo mu Burundi mwese abo nibahezo barabatasha hanyuma turamutse abantu bari Denmark kubera ko umutumire wacu nihaba n'abari mu micungararo yaho twizere ko mwagibona kino kiganiro kandi ko aricyo byabafashije nimba aricyo byabafashije mugipartaje ku bantu babisha nk'batatu cyangwa batanu ntuzi icyo gishobora kumarira abandi hanyuma tuzosoma ikindi kiganiro yari ozira koze n'umutumire wanje Gilles de Rochat tuzosoma ikindi kiganiro bye bye Siren Vibes TV